Hello guys, before we get started with the video, please like and subscribe and make sure you click the notification bell so that you'll be notified whenever we post a new video. We'll upload each and every week.
Betha ngoku sukile. Hayi ham. Betha man. Betha man. Anke.
Ayibhekile ukuthi nayo iyophuma phi nendawo.
Sendele moyeni.
Angase bamnandi.
Antula wamadoda kancane. Anikahle nje nawu so lapho futhi. Kwabe ngithi wena uright nje.
Hey.
Antsoka.
Yeah, ayaphuma. Yaphuma.
Buka mina ngisaboni.
Yaphuma.
Yabona? Yaphuma.
Hayi ngeke, ngeke.
Yaphuma.
Izosala nzona.
Hey!
Awu. Yangigeja wenzoba. Yangigeja. Yangigeja wenzoba ngokushuta. Wenzoba kusashutheki.
Awu.
Awena ngoku request kanye sakadi. Bon.
The king seven.
Basta!
Ta! 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 Yo yo yo! It's a maile! It's a maile! It's a maile! Yale!
Wena mfana wami uzwa kunjani wemfana wami wena mfana wami uzwa kunjani yebo baba bamzondizwe lonke kephi ngiyabonga ngiyabonga ndoda ngiyabonga ndoda kuphuka ndoda man
hoza hoza.